Bamwe mu barimyi bo muri komine Rugombo bamenyesha ko umwiheburo ari wose imbo nuko ataco bizige gusarura kubera ko imirima yabo nka yose yaturiwe n'uruzuba rwatse ari rwinshi muri ako gace. Umwe muri bo yaganire na RPA avuga ko ibitegwa byababaye gusumba ibindi ari bigori n'ibiharage kubera ko n'imvura yagiye gutasura byamaze kubabuka.
Ibitegwa barimye kwise zigira kabiri byarumye eka n'ibigori byo muri sezo n'imvura yaguye iteze mu kwezi kwa cumi na rimwe niho guheze niho imvura yatanguye kugwa isanga ibigori byaramaze kuba nabi abarimye ariko nta n'umuyimbuye kuko byari byaramaze kuma.
Abarimyi bo muri iyo komine bavuga ko bahanzwe bakiriko kuko n'ibiciro nka byose by'ibifungurwa bya nkenerwa byaciye biduzwa ibiciro.
Aha rero abarimyi kimukambarateke ubona ibihagi byarumye ibigori byarumye eka ntaho tugica ntaho tukigira uruzuba nirya nawe nkagira ngo turakwiye kugaruka kuko inzara irabica biracika umuceri waramaze kuduga ku bihumbi bibiri n'amajana atanu bibiri n'amajana atandatu ibiharage bigeze ku bihumbi n'abiri bihumbi n'ijana n'ibigori byasubiye kuduga.
Abo banyagihugu basaba abagira neza kubagarukira ko narijya atayandi mikoro basanzwe bafise kubera ko benshi batunzwe n'isuka. Mu ruganda rwa RPA twarondeye Manirakiza Gilbert musantere wa komine Rugombo ariko ntitwashoboye kumuronka.